ndiyin down ndinqanyo sod zokwenzela yonke into ndiyin down ngiyahlala la only relationship ndiyin down ngiyahlala la only relationship ndiyin down ngiyahlala la Nina bunyo monto ay zokwenzela yonke into ndiyin down ngiyahlala la zokwenzela yonke into ndiyin down ngiyahlala la Ndikufune bomini bam